Admin, me yasa zaka bin haka Admin? Me yasa zaka yaudare ni? Dan ma kaga ina son ka, amma ai na fi ka kyau Admin. Wallahi da fi ka kyau Admin, zaka ce ba ka so na Admin. Admin, I love you Admin.